Molo mkelekile. Kuthiwa ke fumana ixabiso elipheleleyo lika-x, i-absolute value ka-x ngesilungu, xa u-x engu-5, futhi naxa u-x engu-negative 10, futhi naxa u-x elingene no-negative 12. I-absolute value ke yinto elula kakhulu. Ixabiso elipheleleyo ngumgama ukusuka ku-0 ukuyofika kungxi u-x, okanye ukusuka ku-0 ukuyofika kweli nani elingaphakathi kule migca emime ngqo apha. Masithike sizameni ukujonga kumgcamanani wethu ke lento kuba iyasinceda kakhulu loo nto leyo. Masiqaleni sibekeni u-0 wethu, ke ngoku sizoqala sizameni ukufumana ixabiso elipheleleyo lika-x xa u-x elingene no-5. Ke into esizoyenza apha, sizosebenzisa laa mthethe besikubeke ekuqaleni. Sizojonga into yokuba sizotsiba umgama ongakanani ukwenza uba sisuke ku-0 kuyofika kuloo positive 5 ongaphakathi kule migcala emime ngqo. Ke sizohamba inye, zimbini, zintathu, zine, zintlanu. Ke sihambe indawo eziyi-5 ukwenza uba sayofika ku-5 o-positive xa sisuke ku-0. Ke kuyacaca uba ixabiso elipheleleyo lika-5 ngu-5 kuba umgama esiwuhambileyo ukusuka ku-0 ukuyofika ku-5 ngu-5. Masizameni ke ngokufumana ixabiso elipheleleyo lika-x xa u-x elingene no-negative 10. Ke sifuna ixabiso elipheleleyo lika-negative 10. Apha ke sikhangela umgama ukusuka ku-0 ukuyofika ku-negative 10. Ke sizihamba ku-negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8, negative 9, negative 10. Umgama esiwutsibileyo ke ngoku ukuyofika ku-negative 10 ungakanani? Andithi ngu-10 kuba sitsibe umgama ungu-10. Ke ixabiso elipheleleyo lika-negative 10 ngu-10 kuba indawo esizitsibileyo zilishumi. Iyafuna ngokukuvela into yokuba xa sisebenzisa ngexabiso elipheleleyo i-absolute value, sizothatha eli nani elingaphakathi kule migca emime ngqo silibhale ngendlela e-positive. Impendulo izoba eli nani elingaphakathi kule migca elibhalwe ngendlela e-positive. Ke u-negative 12, ixabiso elipheleleyo lika-negative 12, andithi uzoba engu-12 o-positive. Yiloo nto siyenza, yiloo nto esibone no-5 futhi no-negative 10 apha. Kuba xa sisuka u-negative 12 apha kumgcamanani wethu, sizawutsiba umgama olingene no-12. Sihambe indawo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kwenza uba siyofika ku-0.